amandabwira ya peto kumusaga yo karimo
peko shomafu urazi ko yuriye kumutwe
irafunyoranye irabanda nguru muvuta bangi gumugwana
ndo yivo kabisa
ikora no fisi muvu nyinshi wa kumusaga ari amaje
ah mba kumusagaho bita mu gikoto
gikoto ndahi ugabura bona nkaje bona kuyije mu neza bona
Jenga ujenga ndaguye promo bakomenye urije gutwonera utwana
nivyo jewe ni nano nkamahera ni huzobona konsa
uri
uri umustere wo kumusaga saganya radifise na televiziyo bayo
none jewe sinzwe kubera ko nkoresha ntuze Instagram ndashaka abantu donc aba manager ba supportinga ibintu vyerekeye amahera ya studio clip zucubona moto cini
uzufitwika eh tutangura kuzuba twonera abantu
eh wemushwe bona turabana babantu na utagwa none satani ntagwisha abantu
urumva imigambi ya mbere bafise abantu baja
ebana je kweri muze mu nyishoro ya minoti murekane nabajya babono njya mpeti ni bonosa nda Kenya na amahera afise
kene muzovuzwa ku radio n'abafana bazokunda genduririmbe
bagabo twashitse
eh twashitse
hari ibintu byinshi byamaze kubononekara ku baririmbyi
ndazo musho cyakuminzoga harufatano urubuga ko rugwe wanje gato turusangiye umviriza abwiye kuzo nyigana azo muvunga umuji anza ni demo mba meze cyenge ndakwisondurira cyane gatoko
eh abusundura nabi mugabo sangi uragize ikibazo
ndiye nta ntango aragifisa
iki yagitera wahapuzo gipima mama
oya jean hari ibigwa rusanga abademo bagenda n'amana ibigwa arabihara byatahe
mukabura abanza cyo kugipimisha nzo gusanga
asalama kugipimisha iki
ibyo bigwara kugira ngo urabe ko gitunganye kugira cyo kubita moya mbirizi wawe ntubizi no
wapi wowe mu kugira uzanza kuza gupimisha
jewe kugira njye mu kibuga tago dio chamanza gupimi
niwe numva muzo ane ah
Yes,
finish dish.
Oh, yeah, dish a little end. Bonye modemo
nivuga kugisho
abona nyene ikamaze ndakubwira
bonye
modemo abona nyene nta bishasha nga cyo ndabivamo apetiti ke
bishasha no kuvuga
ni tubona ko atabishasha nyene cume ngo nacyamaze maze kubona ngaha afise bya bintu mengo amatashi
afise amatashi
eh amatashi sina tatuwaje deje namatashe
namatashe
nakinda biva mu ngano mugabo ntuzoyimubwire
ndagaje do kuvuse nkavunyisha ngo wabaye njewe ndabira muzema ndiko ndavugiye
cewe aha ingorane
mama ndabwira ya peto kumusaga yo karimo
aha deja aha nibyari bikenewe yuko ndabivuga
oya rabivuga
bizosaba reka tuze tubifatire
oya nta kindi yibonye nkovu tumira foko abantu bamenye ni iki
none iyi nayo runga
eh foko bibira byagenze gute
niga mu mwaka wa mbere
mhm
kujya mbere kumusaga
ku ishuri ku ishuri yego
niho nashoboye kugira kugira isanganya nyine barangonga
bakugonze ni modoka
yego shomafu urazi ko yuriye ku mutwe
irafunyoranye irabanda
yaruriye ku mutwe irabandanye mpeti wacha baratora urugo si uryamye nga ahubwo mani cyenda kwiye gushimira imana
sibyo nyine arabantu
asante mungu asante
arabantu petitre waraba kubona batazi ubwo hari mu peti ushobora kubona afise inkovu kashe bazo bya mpeti n'umusuma n'umubandi daburu nk'ubu afise inkovu nga amacha yibaza ati numupanga baragutemye cyangwa n'wagiye kwiba cyangwa maxyo cyangwa gasangura umuvuta bangi gumugwana
ndo yivo kabisa
ikora no afise inkovu nyinshi
sana sana
aha baragize barashe nta impact byagize kuri wewe ubwenge bwa buraguye kwe
cewe cyenda rezona kabisa cyenda rezona neza biragenda bien sana
wa kumusagara amaje
ah mba kumusagaho bita mu gikoto
ndugura ari kujyambere
okay uraduga na kujyambere
gatoya ari kwa verichizo
ah verichizo raharenga
raharenga
uraduga nyene ushitse ahantu hari permanence ucubona nyene cyo gikoto nyene utangwa gushika
gikoto ndahi
nyene nta muzino na bahantu
arava demo bitse
eh mana ivyuki
bidabya mu demo ntumbwiye ko ari mu gikoto
papi gasumi na gikoto pasi suwi wanyu basi so muri kake yanyu sibuzi zibabaye nabi bamaze kononika reka twibwe turacyose ibyuki hariya
mu gikoto
yo
imwe mwe no mu gikoto nyine ameze
jeje nyine ndaheba nkagira nubwo
kumenga mu gikoto ni muri ya makartie usanga ubwana bwaho bwivyara ufite imyaka 15 urazi ko ari ahantu usanga ubwana bwaho babutera madawu kire bitogana
eh birashika mugabo bivana na kartie nyene cyangwa cyawe twebwe kweri babatera inda bagetse
bagetse
hoteli ndumwe bagiye gucufunga
ufunga yeye ya hano hari hano wanashaka usanga bakunda bugabaga ko izo story ntibagire eh cyenda hazi bya mahari none mu gikoto cyari mu mitumba ya rugo
eh gusubu harashika ibara ba eh okay none muduga wa woduga yo fra isa
mama we none rero bugero ngo bazaba kwita gute rero
eh kandi twari twibagiye kubabwira
cyenda kunda kubamba ndi ndatakariza abantu mwenye nyine no ari gusanga
Nkuvuga Johnny twa Bitros Bitros
Bitros
eh shaka gushira ko AKA ni bitu vya hatari
AKA ni bitu vya hatari niko wiyitwa
eh Bitros AKA bitu vya hatari bless ndo yifu boss
eh wewe uta Bitros ina
okay cende umwana wihasa
mama
eh mugabe wihasa ni dusa niyo foto y'abafoji
usanga ari nk'igikobwa usanga babyuka biri hasa y'igihungu n'igikobwa
hapi kweri n'igihungu
muga mudasa
tudasa
atanaho muhani
ebana wowe umbonye uku utubonye tuko turagenda mu yara barakubwiye ko turamuhasa n'ivyemera
navukiye rimwe
okay
hama rero bishimisha bigenda gute
bitrosi
uri bukuru uri butoye
butoye
wiswe nyine butoye nyine kwera muko none mudasa mu cyamwe tutabutoye mu rondera kisa mu cyamwe tutabutoye maze
butoy if
wewe tutabutoye if
eke nawe ni bukuru iva
bukuru iva ni wewe uguma biri yasha
cewe ni mu mibiri wanje ndakunda ko biri yasha cyane
umva ko fisika ibazo
muga rero
mugabo nivyo umuntu umva ndabwiye ikintu kimwe umuntu abiri yasha bakomeye
okay
bafise ubwenge bukwiye niyo mpamvu abana yaragize isanga ya nuko mutwe pape kiremeza yuko akomera biri yasha mugabo urabona nka jewe nakwije mu neza abana mwana ndaje tuya nange ndakomeye mugabo we yarakomeye cyane ubwo nsumba kwera bibi abiri yashe aje umusazi nawe byagenda gutuna shobora ku biri yashe
nibyo
Emcho kumusaga.
Aya, just cyo kumusaga. Ademo kumuzaga.
None ari mwe genda kunyugarira hariya mu. Ngapo ngako singa no kugasundo.
Ako. Kandi wewe ibintu by'iminsunduro urabimenyera cyane. Bakunda gusundura abana abandi.
Ya,
usubiye ngese izo ibana hake.
None gusundura no kugirisha.
Jewe. Kuri jewe sinzi gusundura mada vyumva na wowe nyene sinzi gusundura ngo nibiki gusundura nibika ubwo utubwire wowe amubivuga
jewe gusundura na kimwe
nta na kimwe none wacise gusundura kidafite insiguro mvumve uno musi nimba byasegira pafte bivyo kwise nuko bimeza ariko wande bizogenda neza kuko ntawo bivukanye nibyizanye gucyo nabo bararondeye gato karakura gabanya ubunebwe wewe kora nuciki nkokora ngo nuko waraye inzara icyese zimbwa burya ziva mu binono apana ya migani y'ibinebwe ngo wimani haimuhera
ah ene ndina be fresh shash
eh ndo iyo
ah igaje je bintu byindirimo mengo si ano narinzi ko ndirimbi naba
ati cyanye wenu ukurikirana
cyaba rimbi narabahebye
eh
kandi si blag
kubera iki my friend
waba ririmbi ugirira promo ya dugahama agashaje gufungisha abandi
ah
abane nabashunva ngo basigeye hariho abaririmbyi bahora basundura utwana unawe numva ngo basigaye babafutura
basigaye bagirana barabafutura nyatari kweri
gufuta nyine agafuta
ok namaze
wewe abaririmbyi kubera iki none musigaye mumeze ukumwe abaririmbyi arere ujenga ndaguhe promo bakumenye kuri ujye gutwonera utwana ngaramukonera abana b'abakobwa na mugezi no bana b'abahungu
oya suko biravana n'imico umuntu
byo mugezi
koreramwo biravana n'ukuntu umico wiwe ukuntu
umico gutegomye kuvuga
none nyimba
two kumenya gute uracari underground gift yondo umuntu yamenya gute umutima ufise kutaramenyekana n'uzuga n'umwe aravuga ati ngo pata pesa utumone tabia zake uronye note yamwe
eh nivyo jewe ninaronka amahera ni huzobona
ukonsa rero shaka rero tugu promoting umenyekane kugira uze kudufuturira
n'inzo chance nabajya cyangwa inzo sukura
tukabimenya gute
ndira rero hagere ndindira hagere ndonka ya mafaranga
ntamubazimenye ibyaha
yego
mwishwa niyo mpavuje nta bya promotion muri binjezo nyandikira ngo biki nibiki misimo
jo
wui nta ruhara nkeneye ejo swati atari muri binjya fungishije umugenzi we cyangwa bagira iki bagize mu byo gufuturana no gusundura
oya ivyo bintu ndibaza ko atari byiza si byiza na gato ino bahanura nyimba nababigira bariko baratesha agaciro muziki w'u Burundi
eh icemeza yuko na wewe atari byo nyene
atari byo
bikutubye tukurindirije
jewe cyagerageza kwerekana imico na karanga by'u Burundi kugira ngo nabari nyuma yanje baze bamenye ati nta kara turobana nka BFS ho njya mu jama mana njya mu jama kweri n'umunyabwenge kandi mana respect je ngoma ndabivuga
kweri
kya mujama BFS je ndamwemera sana kobera ko araci ubwenge nuzomubona mu bintu by'ubudumbi dumbi si wa muntu afica avuze mu kanwi wiwe ngo tumwumva ngo
ivyo akorera aho mutabona urabizi
BFS sa rero iteye yimwe gusa sino musarisha ijya numwe
ivuge
kandi oya sino musarisha oya
yarafise moyo mbika
wapi gusa kirazira kuvuga amabanga atarayi wawe
mbwara bigera kubonye cyane yarakubonye
uwo munsi ndamubona yarambonye nyine
yarigene muri moya
kuzi ari kumwe n'umuntu ntavuze nyine urumva nyine umuntu amino misaharawe shimubona gusa nyine sishaka kumushyira yabona kubera ko kirazira n'amakosa
bari muri ke
sinzi geya igashi
bibazo ni bibazo by'abanyamuziki ne atari
gusa jewe ndizera ko hamwe ndose promosi ikwiye ku bantu hirya no hino bakasapotinga ndashobora gukora ibintu bitandukanye
baramaze kuri kodinga
jewe imwe siri imwe si kabiri si gatatu
indirimbo ziririmbira he
ndaziririmbira he gusa rero twebwe rero abantu baba underground singorane ikomeye cyane uburyo
none muri ko ndakubagira ati none indirimbo
ndacagenda uburyo nibwo butugora ugasanga kujya muri za studio zikomeye biratugora cyane mugabo ugasanga tugiye kuririmba muri studio zitazwi studio z'amahera nyene abayabaye nyene ugasanga mugabo ibintu bikorwa byacu barabizibira kubera ko atama studio akomeye tujyamo gusa ndizera neza ibyo Imana igiye kubikora mu nzira
none indirimbo zawe zirikodingira
muri Best Way Record
ni Best Way si sawa kwa plata
biravana hariyo studio none abaririmbyi bano ziko turi bajya aho bihiye studio iriye hiti nuko ubona ko nawe igikorwa cyawe kuye kukijana yo bakayikora kugira indirimbo yawe
yandaye pasi indirimbo yawe ikaze indirimbo yawe ikaze nti bara abastudio yakorewemo ikada
oya biravana
sawa
cerega ndamaze guhura n'abajournaliste batandukanye
babanza
kugira eh no kumusuzugura daje umuntu bakaramusuzugura mugabo batazi icazovamwe ko harya barya nabo bari bahaci
cyenda kwereke wewe urakora igikogwa nta studio ni studio
okay
eh studio ni studio kubera nuwo uvuge ko akaze nabone yakazwe kubera ikubera ibikogwa yakora none indirimbo zawe ntuzishimira cyangwa nawe urazisuzugura nyine kivyako nuba satisfied n'ibyo mu producer aba yakoreye
mu bisanzwe cyo indirimbo zanjye ndazemera kuko azikora uko nshaka mu producer
okay plat
ko ndavyifuza niko azikora hamwe ibintu bikaja mu buryo urumva gusa mbashaka no gutera intambwe ndi muri ya studio nyene yumvikana urana nka twebwe muri capte gusa hamwebwe kubera mu mwibere ngani mbani mutavanye mbani mugenda mugiye ku madiri nka twe muri capte tuba twaramenyereye guhura n'abantu basanzwe duhura n'abafana bacu je muga kumusaga ndu mustar nagira umuntu azoguhenda je ni je mustar basigaranye kumusaga n'ahandi hose ndashaka gufatisha kweri
uri umustari wo kumusaga usaga nta radifise nta televiziyo ibayo nta n'amasare
bwa rezo sosho irakoreshwayo
yari urezo sosho mbese umusaga iwanyu gusa kubesha abanyamusaga gusa
oya sikoresha abanyamusaga abapromotere cyangwa kwimbuje nk'ipromotinga none jewe sinzwi kubera ko nkoresha ntuze Instagram kubera ko nkoresha YouTube
sinzwi kubera abanyamusaga gusa
Samanya musaga gusa ndikumvuga mu karere hose
MCG
none ntagiye ku radio hose no gahiti
MCG
MCG ntagiye ku musaga sino gahiti no
bebe mwacha kandi mukina mukora ma concert mu kamesa
twaraje narakoze ama concert mu kamesa
umusaga nta ma concert akibayo ka
turagira ama concert man aho bita kwa Karoli kuri bare yitwa Karoli Hame no mugikoto muhira nyine turatumika nkubo kubonane ye tuzorara
muzokwatsa
ebana myibarabara
ubadita
twedose mu chef de quartier nyene ubwenge nyene urumva araturikurira aho avuga ati bana banje
mu vyeyi kabisa
yego kwera aho ni bananje ni muryohegwe tukaryohegwe
okay
turashobora gushikana guhera saa 10 zo murango tugashikana gatondo turiko turaryohegwe
okay
Tusawagose.
Nani njoma manura kuza kwibera kumusaga.
Uvuze?
Manura kuza kwibera kumusaga.
Je, none karibu bivana mugabo n'ukuntu hakunda n'ukuntu yumvamwo. Umva bikuryohera ni fresh uza kwaba.
Tamu. Wimao. Ego ego mao. Sawa. Cyana je nuko bimemeze. Sawa. None tubwire ko ari ko barankurikira.
Bari ko baradukurikira ikintu basaba ubwa mbere na mbere.
Ubu basabira
sa. Ngo ha support umuntu wese ayikeneye.
Yisabiye bo benyine muhungu.
Ndi deja mvuza abandi.
Abayikeneye vuga ati mu support je.
Okay.
Kuko uravugira abandi bavuze.
Okay. Ndashaka support yanyu mu supporting ku vyerekeye muziki. Ndacari mutoyi. Ndashaka kugaragaza impano yanjye ndayishira abona ndashaka abantu donka ba manager ba supportinga ibintu vyerekeye amahera ya studio clip ubu muganda afisha karirimbo gashasha kitwa tunaweza mugabo nitsinda gashira ahagaragara kubera imvo z'uburyo nyene ziriko zirangora gusa vuba imana iheza gicanye itara bizoca bigenda neza uzuca ubona moto cyine
uzuca twika tutangura kuzuba twonera abana
oya kwa jinara Yesu je cyo kintu nacyo nko usa rero rimwe gusa nyine urabona abana nyine rimwe rimwe batugushe n'ibintu
bizitete
we mushi wabona
asanga
ashaza kakubwira ngo Beatles akukora mama aguma gukora ngaha kwagaza ngo Beatles agutwengera we naje uvuga ati bashingire mo yambi
Nungu shaka support.
Oya gusa.
Courage. Majo mwumvise mega.
Oya gusa. Gusa turabana babantu. Na utagwa. none satani ntagwisha abantu
no kumwana wanje
apana umwana wa none yobo wabandi ntibo musundura se
amushaka support ari umigambo fisi
oya na migambo fisi nkiyo deja nyene maina ni blague turweshe ntababeshe ntababeshe yo ntuze uyu muramuzi blague ziwe
no umugambo witera
sanswe mumenyere
murumva imigambo itera mbere bafisi bano baja babagira ati zana umugambo witera mbere uvise
atumugambo itera
la 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 la
bise kime gusa umuntu arakenera support mu buzima bwa misi yose
abuze noti chaguhica fisi
abuze noti
Yeah. Umo dada vuga uti je nduruka imana bitros jewe no kwina mahera fise ti mugao
ashaka iki
caguha iki ukubitirigenda mubiri
aya
ikacyo nibyo cyigenda mubiri ukagikoresha
cyigenda kumufana na numusi numwe
kirega
jewe jewe ndane na konene urabizi byane yo singinga yari yo yose
n'ukinga yari yo yose
nditonda uko ndabazi ndabazi baraduhagurukiye
rase ibyo wihigi
kawaita kandi na nyitonde abanza nkabicopora neza hariya mu gikono nayo bona bihanza bigatugota bimaze gutugota cyankora moya mbere
niko mbona abandi basigaye abandi bapeti nyene bakubititse bazana n'amabezi abezi yawe ni ya
Chief si byo nje guhindura muri buje n'amabwiriza usa rero hari yakadogo kamanze nambara maro ariko yanze si byo no hari yagapeti kitwa Berry Chris hari gapeti ni bonosa
agizigi kakuriri
mu karigi akuntu je bijya no ije bintu kigira nivyo je bingera ahantu
bikanashye
none n'umujya zo farose support
kera
yigira bijya
nitwimo hano hano tagwa
me ndi ko ndavuga aba manager bakeneye kumushira mino
abandi ba manager
ebana je kweri muze mu nyishoro ya mino ati murekane na bajya ba bono njya mu peti ni bono sana Berry Chris ni rofa sana
mugara
ushobora kuvuga ngo wambariye ama miliyoni uba mu nzu y'igeto yabuze
iminzi geto yabuze abura hazi
ndahazi nyene
ikibyo bigira
ntabwo waba uri kuragenda cha mu binogo ntame ngo ntari terambere bafisi wabo wapi ntabishasha azikwiyemera ngo yambari mani uzoze dupime impuzu James umurundo w'impuzu muhira ndakenye nta mahera fisi mugamba fisi umurundo w'impuzu muhira uzoze dupime impuzu turaho umuntu yambara neza hagati ya jana wewe
nka Berry Chris n'umuhoyo yiki sanga tana kuzi ukora kavamia tu
kare ni kabono atananze aranze nyene
akuzi
kuri Instagram
Instagram no nawe twenye ne Bitros
nitwa Bitros
kuri YouTube
Bitros Burundian rap
ugeni feste rap
nanje ni Burundian rap nani tandukaniye n'ubyumva
okay
we mjamani bono
indirimbo ufite n'izenga ziri kuri YouTube ya
hari kindirimbo zitatu
sawa karasi bagende kuzumviriza
jewe nkora umuziki uri professional amajambo n'umuntu akuze ashobora kumviriza nyine akavuga ati umuntu akwirara kwirisa
wowe ntabwo uri w'abarapeli asigaye baririmba bagabo mwaje hey twaje
bare ni babono urya ni ko utazi icyo uri kurakora ukaba uri kutesha agaciro abantu bagenzawe uri kutesha agaciro umuziki w'u Burundi uririmba ibintu nk'uko mengo
turagufana
none oya ari kibazo
cyane turagufana hey turagufana
ure jamani bono
oya cyane nawe nizo ririmba nawe
jewe
aya cyane izo zio ni zo fazira se promo ko zanze zigezweho re
ndi ya gohe
nambo kene kumenyekana ririmba bagabo twashushe eh twashushe
none ndakubanze tuba turi ko duterwa continent
nuko bimeze ibyo nivyo
bigezweho
niyo isi
okay ndiko ndakora
uraguma rero wiririmbira ibyo byiwawe muko muravuga ati muzoguma muvyumviriza ari wanyu kene muzovuzwa ku radio n'abafana bazokunda genda uririmbe
bagabo twashitse
eh twashitse
mani uri yamujama yara baforoma se mani yamujama
ide muragura je bitabira gute
ngo yituragura mugura ibiki ugurisha bakobwa
turagufana
ari jamani bono sana
sare turatakaje umwanya bikwi
watakaje umwanya
sinzi ko ari kindi sigaje
mu bisanzwe jewe je guhindura ibintu ngaha mu Burundi hari ibintu byinshi byamaze kononekara kubaririza kuramaje
kuramajambo
ngo izi bikogo
bakibanduza ni bikogo rero ama byo bindi abantu baje kuraba turiye gutahariza abantu
bizogenda neza
kabitrosi YouTube Facebook hours
okay bitrosi official
je nani ndisimbira sema bom